Yehova naturaganiza muri Yeremiya ishura ya 23 urunyirwa gashatu atonyete kwetabe ugambire bikunjye mubonano ibyo takamanyaga kandi Isaya ishura ya 43 urunyirwa kabiri urirava umunsi byabankwine urirava umugera teri kutwara uri gendero muriro tonisa ebiri mu byabo biri kubabura Yesu wari kutwenda no mwesigwa mwesige
Yeah.